akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane cyane ku biriko biravugwa mu gisata cya politiki. Turaza kuraba ahanini ku biriko biraba kuri Nestor Giruku ishaka ndetse na wa murwi wa bashinga amateka 10 bakuje Honorable agatorwa sa mu kibanzo cyo gutwara umugambwe seneri nkuko byari byemewe n'amategeko. Turaza kubagaza ko kandi ibyamushikiye ubwo yari mu biro kwa Reveriano Ndikuriyo binavugwa ko umugambwe CNDD-FDD ariwo goba waragenye aba bagabo kugira ngo barongore umugambwe seneri mu gihe hitegugwa amatora zo mu mwaka w'2025 yabashinga amateka n'abakengoza amateka ndetse nayo mu mwaka w'2027 azoba ari ay'umukuru w'igihugu. Nestor Giruku ishaka rero kuri ubu ari mu bihe bitoroshye kuko yanarengutse mu biro kwa Reveriano Ndikuriyo inyuma y'amajambo yashikirije yidogariye umugambwe uri ku butegetsi ngo yuko batabahaye ibibanza mu masepi. Bamwe bati uko niko abasendede FDD bakora aho baguhenda wamara kugwa mu rudubi utemeye kubakora nawe bikakugwa nabi. Turaza kubigaruka ko byose ntuze gucikanwa nego kandi muri ano makuru tuza kugaruka kuri ambasaderi Artemon Simba naniye aho nawe inkuru yashitse ahabona ku munsi weje ko nawe iyo bayashenge. Turaza kumugaruka ko mu buryo burambuye aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi zerere mu buseruko mu bumanuko mu buraruko mu burengero abari mu bisagara bitandukanye cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura abadukurikirana abaherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko kandi natanguye mbivuga reka cyatangure kuri Nestor Giruku ishaka uyu akaba ariwe aramutswa umugambwe seneri ivyerekwa bamwe abandi bo ntibavyerekwe bakavuga ko bakiyoboka umushinga mateka gatorwasa. Nestor Giruku ishaka rero ari mu bitoroshye inyuma y'amajambo yashikirije ibyatumye aje no kurenguka mu biro kwa Reveriano Ndikuriyo kugira ngo yisigure kubirabana nayo majambo yashikirije. Mutiro Nestor Giruku ishaka yagize gute reka dutangurire ku majambo yatangaje ubwo yari kuri radio imwe ikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi nayo tuza kubageza ko muri ano makuru. Uti twiheje ukuntu ibitigiri bitegekanijwe mu masepi n'abantu 52 umugambwe seneri rero bawuhaye abantu 5 gusa ivyo wewe yise akarenganyo. Mu mvugo yiwe yabandanije agira ati murazi ko seneri iri mu gihugu cyose ati none murazi ko atakomine tudafise mwo bamanuzwa jambo aba bamanuzwa jambo akaba aribo baje inama batowe mu makomine. Ikigira kabiri uti murazi ko umugambwe seneri no mu nama nshinga amateka ufise yo abawuserukira aho bafise aho umugambwe seneri ufise ibibanza 32 mu bashinga amateka 122 ibi ushize kwijanisha bikaba ari ibice bitari bike birenga 26%. Uti rero dukurikije ico giharuro cyo mu matora n'imiburiburi ngo ntibari kubura abaduserukira 14 canke 25 irero rikaba riri no majambo yamutaye ko amazi cyane rikarakaza umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo anazo byaviriyemo uyu mugabo kwitaba kuri permanence nationale cyangwa se ku ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Yabandanije agira ati hanyuma ati twari kuronkamwo ibibanza 14 cyangwa 15 hanyuma mbere nabo baduserukira bagaheza bagashirwa na mu mabiro. Muvyo Nestor na wa murwiwe bemerewe n'ukuzohabwa ikibanza cyo mu bashinga amateka gusa ngo kuko mu bindi ibikorwa atajambo bazoba bafise kimwe muvyo bemerewe rero ngo na Reveriano Ndikuriyo imbere yuko abashikiriza ya mahera ndetse mbere yuko banakora rya koraniro kaminuza ryakuye Honorable Gatorwasa ngo bari baremerewe yuko masezerano bagomba kugirana abazohabwa ibibanza mu bashinga amateka gusa. Kimwe mu yandi majambo yagize ati bahora bibaza yuko hari ivyo tutamenya ati bahora bibaza yuko hari ivyo tutamenya birabana n'amatora yimirije yongera ko kandi ngoko umugambwe umwe ari wo wihariza cyane sepi wonyene indi migambwe igahabwa inica nikize Aha rero niho yatumye ko gihuti uti kwa Reverendo Ndikuriyo bimwe mu byo yibukijwe na Reverendo Ndikuriyo yibukijwe ibintu bibiri bihambaye cyane. Ica mbere yibukijwe ko mu ikoraniro ryo gukuraho agatorwa asaba hawa amahera yo kuritegura hamwe n'amamodoka yo kunguruza abari kuryitabira bose, binavuga ko bari banatumiye abo mu migambwe itandukanye kugira ngo nabo baze barabe ingene agatorwa asa ari bukurwe. Benshi baribuka uwo munsi wari ku munsi w'Imana, bamwe mu bayoboka uruhande rwa agatorwa asa bicari kwa hasi ku izuba n'abasirikare ndetse n'abapolisi babacungira kugira ngo hatagira n'uherahira guhonyoza ikirenge ahari ko arabera iryo koraniro kaminuza ryari ko rikura ko agatorwa asa. Ikindi yibukijwe ko ari amahera bahawe ataranavuzwe ko kimwe, kuko ngo bamwe bahawe imiliyoni 50 50, abandi ntibaronka. Mu gihe bose uko ari 10 buri umwe umwe yari yaremerewe miliyoni 100, bose bakaba bari guhabwa umuderidi w'amafaranga y'amarundi. Bamwe bati kuko we mwemeye guhemuka mwicare hasi mwumvirize. Abari kuri rwa ruhande bo bakabona ko bahenzwe mbere, abandi bakavuga ko agatorwa asagomba kugaruka canke bakamusubira ko. Aha rero niho bamwe baca baja mu mayira abiri, bamwe bakavuga ko nubundi ivyamaze kumenyekana ko bahemukiye agatorwa asa, bakibaza ingene bazorenguka imbere y'abarundi n'amakungu ngo basubiriye kwa agatorwa asa. Kandi nubundi ivyo bagiye Reverendo Ndikuriyo yari yabemereye ndetse n'umugambwe CNDD-FDD vyose batabironse. Aho rero niko ngo abadede bicara bakabona ko bahejeje kwikorera umuti. Muribuka ivyabaye ubwo kandi bariko baratora abagomba guhagararira umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi Seni, aho bashinga amateka b'umugambwe Seneri basohotse mu gihe wa murwi wa Nestor Girukushaka ndetse n'abandi bashinga amateka bagenzi we bo bagumye bicaye imbere. Aba akaba ari nabo babaye ku isonga mu gukuza agatorwa asa kuguserukira umugwi w'abashinga amateka bose baturuka mu mugambwe Seneri. Ibi vyakorewe rwasa kandi vyarashitse no mu makungu, kuko kimwe mu bibazo vyizwe ko mu nama yishyiramwe mpuzamakungu ONI i Geneve mu gihugu c'u Busuwisi bavuze ko umugambwe CNDD-FDD ugomba guhangana n'indi migambwe. Mu bintu kandi yasambishijwe ko kwa Reverendo Ndikuriyo amaze gutanga insiguro ziwe rero kuri ya majambo yavuze mu vyo yasavye kuri ya mahera nubundi bari barabemereye mu mugambwe CNDD-FDD. Ndikuriyo mu kumwishyura nibwo yagize ati kirapanze byose birafite inzego bicako ko ubotegereza gushika igihe bizemerezwa, uti nibiramuka vyemeye muzobona amahera yanyu tuyabahaye atangorane ibaye. Bumwe bakavuga ko nubundi ibi bakozwe ari agakino ka politiki, aho umugambwe CNDD-FDD murantunge wagira ngo ucemwo kabiri ibice by'umugambwe Seneri, ubundi noneho abasenere ubwabo bazosigare abo bashizwe ko aribo bazosigara baryana mu gihe batemeye kugandukira umugambwe uri ku butegetsi. Ngivyo ibiriko biravugwa kuri Nestor Girukushaka ndetse na kakagwikiwe. Nimwe kandi nkuko nabivuze ngiye kugaruka kuri ambassadeur Artemon Simbananiye. Uyu Artemon Simbananiye numwe mu bategetsi bagize uruhara rukomeye cyane mu myaka 15 ya mbere y'Uburundi bumaze kwikukira, nkuko yavyanditse mu gitabo yasohoye mu mwaka uheze. Artemon Simbananiye niwe mutegetsi wo hejuru arakiri muzima mu bariho mu gihe cy'urwimo rw'umwaka w'1965 ndetse no mu mwaka w'1972. Izina ryiwe ryanditswe ko byinshi ryavuzwe ko byinshi. Reka tumugaruke ko ese Artemon Simbananiye ninde. Artemon Simbananiye yavuga ko atazi neza umwaka yavukiye ko, ariko yagiranya ko ari mu mwaka w'1935 aho yavuka muri komine Matana wo mu ntara ya Bururi. Yari mu ncabwenge za mbere rero z'Abarundi, akaba arizo muri kaminuza yo mu Bubiligi, Université Catholique de Louvain. Arangiriza muri kaminuza yo mu Bufaransa, Université de Sorbonne, mu gisata cy'amategeko mu mwaka w'1962. Uyu akirangiza amashuri yiwe rero aho mu mwaka w'1962 Artemon Simbananiye yashitse aba umuyobozi mukuru w'ubutungane. Muri Nyakanga umwaka w'1965 umwami Mwambutsa yamugenye kuba umunyamabanga wa leta ajejwe ubutungane, secretaire d'etat à la justice. Inyuma y'ukwezi kumwe rero aganywe muri ayo mabanga niho muri gitugutu umwaka w'1965 hageragazwa kudeta ya mbere mu Burundi, aho umushikiranganji wa mbere Leopold Biha araraswa bikomeye, ariko Imana irakinga mu nyuma ararabuka aravugwa arakira, ikirimba cy'umwami kirategwa, ariko umwami hava aratabagwa n'abasirikare. Inyuma y'iryo geragezwa rya kudeta hari abategetsi batari bake baciriwe imanza zo gupfa, habarimwo umukuru w'inama nshingamateka Emile Bucumi n'umukuru w'inama nkenguzamateka Joseph Bamina. Izi manza ziri mu byabandanije gukomeza impari n'injyane mu Barundi mu gihe Artemone Simbananiye ari mu bafashe ingingo zikomeye z'icyo gihe. Mu mwaka rero w'1966 Artemone Simbananiye yaganywe n'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye kuba umushyikirangoma w'ubutungane. Ubutegetsi buhindutse uwo mwaka nyene Artemone Simbananiye yaraganywe na President Michel Micombero kuba umushyikirizamanza kizigenzo wa Repubulika, aranamara igihe abangikanije ayo mabanga no kuba umushyikirangange w'ubutungane. Uwo mwaka kandi yarongewe ayandi mabanga kuko iperereza ry'igihugu be n'ivyo gusohoka no kwinjira mu gihugu immigration byashizwe munsi yiwe. Mu bisanzwe Artemone Simbananiye ari mu bagize uruhare rukomeye cyane mu itembagazwa ry'intwaro ya cami n'umuzo wa Repubulika mu Burundi. Muri gitugutu rero umwaka w'1967 imigenderanire ya President Micombero n'umushikiranganji w'ubutungane yaratosekaye. Artemone Simbananiye yarabogojwe agira ko arapfunwa mu buhoro rikuru rya Mpimba n'Ingozi. Muri Munyonyo umwaka ukurikiye w'1968 Simbananiye yararekuwe aca arasubizwa amabanga ahambaye, maze agenwa kuba umushikiranganji mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imigambi ya leta. Mu mwaka w'1971 Artemone Simbananiye yaganywe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, amabanga yabayemwo gushika mu mwaka w'1974 mu nyuma agenwa kuba umushikiranganji w'indero. Ku mwaro ya Perezida Bagaza, Artemone Simbananiye kandi yaraserukiye Burundi muri ONU New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu nyuma aja i Addis Abeba muri Ethiopia guserukira Burundi mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Amabanga y'igihugu akaba yararangije mu mwaka w'1985 aho yoba yaranahunze mu mwaka w'1987. Reka rero tugaruke ku ruhara rwiwe mu igandagurwa ry'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Inyandiko nyinshi cyane ziremeza ko Artemone Simbananiye ari we yatumye umwami Ntare wa gatanu afatirwa mu Buganda, yongera yatahanwa mu Burundi muri Ntwara n'umwaka w'1972 acaricwa muri Ndamukiza umwaka w'1972. Izo nyandiko zikavuga ko Simbananiye yahuriye mu ndege na Ntare wa gatanu baraganira, umwami aramubwira urugendo agiyemo mu Buganda kwa Perezida Idi Amin Dada. Agazi Bujumbura rero Simbananiye yoba yaciye yumvisha President Micombero itegurwa ry'ifatwa ry'umwami, yongera arungikwa i Kampala kuvyumvisha President Idi Amin Dada. Mu mwanya muto rero Artemone Simbananiye yaragize ingendo hagati ya Bujumbura na Kampala, birangira Ntare wa gatanu ahenzwe ko agiye gutembera mu gisagara kimwe c'Ubuganda, ahabwa indege ya President Amin Dada n'ujejwe kumucungera ubuzima, ariko birangira indege yururukiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, hama ajanwa gupfungwa igitega mu ngoro ya se. Haciye ukwezi rero umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yahavuye aganagurwa mu ikambi y'abakomando igitega. Mu kiganiro yigeze guha ikimenyeshamakuru cy'Abongereza BBC, Artemone Simbananiye yarahakanye ko ari we yateguye ifatwa rya Ntare wa gatanu, naho yemeye ko ari we yagize ibyo biganiro byo kumufata. Yaravuze ko ataruhara afise mu iyicwa ry'umwami. Uyu mugabo kandi iyo avuzwe cyane benshi bibuka icyo bita Place Simbananiye. Mu mwaka w'1971 Artemone Simbananiye yaravuzwe cyane mu mugambi w'ifatwa ry'incabwenge z'abatutsi bava cyane cyane i Muramvya no mu Ijenda, bagirijwe ko bashatse gutembagaza President Micombero muri kudeta yitiriwe Major Jerome Ntungumburanye. Ibi byarangiye hari abaciriwe imanza zo gupfunga ubuzima bwose n'ibindi bihano bikomeye. Simbananiye kandi yagirijwe ko ari mu bashatse mubashatse ko abaciri urubanza rwo gupfa baca bicwa umunsi nyene rwasomewe ko ariko munyuma president Micombero yahavuye atanga imbabazi abisabwe n'abategetsi benshi bo mwisi ibi navyo nyende Artemone Simbanane yarabihakanye ko ataruhare yabigizemwo narirya atarakijejwe ubutungane. Ikintu gikunze kuvugwa cyane kuri Simbanane n'ico bita plus Simbanane ivuga ko wari umugambi wo guhanya abahutu. Ibijanye no mugambi byavuzwe ubwa mbere mwikete umushikiranganji komanda Martin Yahoze yarungikiye president Micombero mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani. Abavuga uwo mugambi bemeza ko ari wo wateguye ubwicanyi bwakorewe incabwenge z'abahutu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Iki nacyo nyene Artemone Simbanane yaraciyamirije anavuga ko abavuga iyo pla batarigera berekana aho yoba yanditse mu gihe yoba yarabayeho. Amakuru yadushikiriye rero ku munsi weje akavuga ko ambasadari Artemone Simbanane yitavye Imana hirya y'ejo muri kimwe mu bihugu byo mu karere. Artemone Simbanane akaba arashengiye ku myaka 89. Muri iyi myaka yiwe ya nyuma yaraserukira ishengero Eglise Vivante imbere y'amategeko. Ambasaderi Artemone Simbanane ngo numwe mu bantu bajanye amabanga menshi cyane birababaje kandi kono kubona igihugu kitigeze gishobora gushyiraho umugwi severi wizewe n'abarundi bose kugira nka Artemone Simbananiye ashobore kuyagira abarundi ukuri kose kuvyo yabonye kumbure akanasimba bazi aho vyari kuba bikenewe vyose rero bigafasha kunywanisha abarundi. Mu gitabo ciwe ca nyuma Artemone Simbanane yavuga ko yifuza ko habaho inzira nziza yo kunywana no kurinda ko asubira kubaho ubwicanyi mu Burundi. Urundi burahomvye ngo ko agiye adatanze icyese ntahe yiwe hari umuco utazigera uboneka. Nimwe kandi muri iki gihe cy'ikigandano natwe duhojeje umuryango w'umuhisi ngarera makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyo nde subscribe canke sabone niba utari wafyo ndako kugira ngo tuzicikanwe nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.